Kamba kuna kasa la mwani DJ.
FOG Studios.
I'm not afraid.
Thank you.